galukira ali pamunena ali buno abitali kunena kuti samaende sabwino ulamuliro wake gulu limene lina mukalukira ali limene lina achedwa kuti makawari ndipo marula maambiri ama litembelela gulu limene kuti gulu limene ndila kumoto muziwo kunena kuti kukalukira kwina kuli konse kumene mukagalukira sogoleri wanu ndi chimo pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muziwo kuti munthu wina aliyense amene anasankhidwa pakati panu kukhala nsogoleri wanu ndi chisankho cha Allah subhanahu wa ta'ala. Muziwo kuti ndi ufulu wanu ndi udindo wanu munthu amene kumumvera kumusatira akapindika mumlangizeni ngati akusokoneza mulangizeni koma osati kumukalukira kutenga sipanje kumenyana naye muzakhala pankwiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Munthu amene yohana akamba ndi Ali ibn Abi Talib kumuwuza kuti ya Ali limadha kharaju nnasu alaika walam yakhruj ala Abi Bakr wa Umar, kuti chifukwa chiyani anthu akukalukira iwe koma sana mukalukira Abu Bakr ndi Umar, chifukwa chiyani anthu akukalukira iwe akupangira chiwembu iwe Ali ndi kumakuukira ndipo sana waukire Abu Bakr ndi Umar. Ali ibn Abi Talib ana alanka kunena kuti anthu sana mukalukire Ali sana mukalukire Abu Bakr ndi Umar chifukwa chakuti Abu Bakr ndi Umar amalamula anthu angati ine ndipo ine.